Ezihamba phambili indaba namuhla kuqopheka umlando okutheleka ikomiti laseparlamente e-1KZNTV iKwaZulu-Natal yabalwa kwezihamba phambili ngophuzo oludakayo wakhele indlu ophethe umdlavuza womphimbo. Lezi zindaba ze-1KZNTV usifundela uThulile Ntulisa ubona. Kuqopheka umlando namuhla ngesikhathi ikomiti eliphezulu lephalamende likazwelonke livakashela isiteshi sikamabonakude somphakathi i-1KZNTV eRichards Bay ukuzobona indlela lesi siteshi esisebenza ngayo nezinkinga esibhekene nazo ukuze uhulumeni azokwazi ukungenela labadinga khona usizo. Usihlalo leli komiti kaMnumzana Humphrey Maxekana uthi lube yimpumelela lolu hambo kanti futhi basazohlala phansi njengekomiti baphume nesisombululo sezinkinga ezikhungethe lesi siteshi. Litheleke ngobuningi balo ikomiti eliphezulu lephalamende likazwelonke esiteshini somphakathi i-1KZNTV eRichards Bay ukuzoxoxisana-ke nabaphathi ngendlela isiteshi esisebenza ngayo kanye nokudingida izingqinamba ababhekene nazo nezenza isiteshi singayi phambili. Lube yimpumelela kwelo luhambo ngoba zibeke obala zonke izinkinga kanti nosihlalo leli komiti uqinisekisile ukuthi bazohlala phansi njengekomiti ukubheka lezi zinkinga bese baphuma nesisombululo nokuyinto ke ezokwenza lesi siteshi sidlondlobale.
Libone kuyimfuneko ukuzofika lana namhlanje ukuzocubungula izinto i-1KZNTV ezenzayo ngokuqala, okwesibini ingxaki ejongene nazo 1KZNTV nosizo abalifuna kwipalamente. So uhambo lwethu lumalunga nezo zinto so that apho sikwazi ukunceda or ukusiza khona njengekomiti yoqhagamshelwano sibasize.
Umphathi westeshi ki-1KZNTV uMnumzana Edwin Mncwango uthi ukubona uhulumeni engenelela kuyinto enhle kakhulu futhi unethemba lokuthi kuzoletha omkhulu umehluko kulesi siteshi.
Sijabule kakhulu as i-1KZNTV management, i-board kanjalo ne-staff ukuthi namhlanje kufike ayi-portfolio committee amalungu ephalamende ukuzobheka ukuthi lama project abizwa nge-community radio, abizwa ngama-community television, abizwa nge-community media, le space lace, si-survivor kanjani, siphila kanjani, which means they do care.
Usihlalo westeshi kaMnumzana uThemba Fakazi uthi ukujabulela ukufika kwaleli komiti kanti futhi lokhu kubize ngenqophamlando.
Sifisa ukuthi sibabonge kakhulu ikakhulu uzuhulumeni okhona ekutheni ezobona ukuthi izinto ezenzayo iziphi nokuthi kwesinye singasizana kanjani ngoba yonke lento esiyenzayo njengoba siyikhona la eNingizimu Afrika senzela umphakathi, umphakathi kumele uzuze bayibonileke izinto eziningi nangendlela kwesinye isikhathi nabo bajabule ngayo ukuthi bathi-ke uma besho bathi hayi ngwadi siyibambe ngakho. Ngakho siyafisa kakhulu ukuthi sizobambisana nabo nazo zonke iy'ngxenye ey'khona kahulumeni ukuthi sikwazi ukuthi sithathe lesi siteshi sisibe kwelinye iqophelo. Kuqopheka umlando namhlanje ukuthi izivakashelo yibona. Lokho sikuthokozela kakhulu, sikubamba ngey'khali zamantungwa neluleko obasinikeze zona.
UNgqongqoshe woMnyango wezokuthuthukisa komphakathi esifundazweni saKwaZulu-Natal iNkosikazi weziwethusi uthi isifundazwe saKwaZulu-Natal singezinye sezifundazwe ezihamba phambili ngezinga lesidakamizwa kanye nophuzo oludakayo. Uthusi-ke ukusho lokhu ngenkathi ethula ngokusemthethweni ingqungquthela yokuqhamuka namasukulisana nezidakamizwa eThekwini. Uthusi-ke uqhube ngokuthi uhulumeni uzoyilwa lempi kuze kube ukuthi uyayinqoba ngoba intsha ehlushwa yile nkinga ekubeni kuyiyona abaholi bakusasa.
UMnyango wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni saKwaZulu-Natal uqale umkhankaso wokulwisana nezidakamizwa kanye nophuzo oludakwayo. Lokhu ke ukwenze ngengqungquthela ezinsuku ezimbili ebibanjelwe eThekwini e-Olive Convention Center enkabeni yedolobha yeTheku. Inhloso enkulu yale ngqungquthela ukuba kutholakale isisombululo ezingasabalaliswa emphakathini ukuze kuliwe nalesi sihlava esibulala izwe okuyidakamizwa. UNgqongqoshe loMnyango esifundazweni saKwaZulu-Natal uNkosikazi weziwethusi uthi idakamizwa kuyona nje impi kahulumeni kuphela kodwa kuyimpi ebhekene nomphakathi wonke okumele kuliwe ngokubambisana ngayo ukuze inqotshwe.
Namhlanje sila njengo-social development nohulumeni sizobamba i-summit elwisana nokusetshenziswa kwezidakamizwa emphakathini. Simeme bonke abantu ngoba akuyona impi kahulumeni, akuyona impi yomphakathi, kuyimpi ekufanele siyibambe, sibambisane ngayo ukuze sikwazi ukuyinqoba.
Uthusike uthi uhulumeni akakahluleki ukulwa nale mpi yesidakamizwa, kungukuthi kudingeka ukuba kubanjiswane ukuze kuliwe nale mpi ngoba uhulumeni angeke akwazi ukuyilwa eyedwa.
Akahluleki uhulumeni empini yeidakamizwa, kodwa esifisa ukusho ukuthi njengoba kungathi kuyadlanga nje nabantu bebaningi beletha iidakamizwa kuleli lizwe lethu, nathi sizobambisana siyimiphakathi yakwaZulu Natal ukulwa nalezi nkinga.
Usaziwayo odume ngelika DJ Socks naye oseke wacwila ezidakamizweni uthi kwakungelula njengoba wabambeka empilweni yezidakamizwa iminyaka eyisikhombisa, kodwa kwathi uma ngabe evuma ukuthi unenkinga wakwazi ukubalwisana nayo.
Njengomlayezo especially kubafethu nodadewethu laba asebeqalile ukusebenzisa iidakamizwa, you know, I know ukuthi abaningi babo bafakwa izimo ezithize ezama challenge empilweni zabo, but it is not ukuphela kumhlaba. Impilo yakho usengayishintsha, usengakwazi ukuthi uzikline, uqale phansi, ubuyisele impilo yakhe ezandleni zakho. Ngimi la nje ngiyiproof nami, nami ngisuka kulona kuyona le nkinga yedakamizwa, ngihlalile ngistakhe kuyona for about 7 years, but through ukuthi ngikwazi ukuthi ngibone, ngivume futhi ukuthi nginenkinga, nami ngeke ngaqale ngangaphika ukuthi nginenkinga for isikhathi eside, but iyaqala ukushintsha lento ngesikhathi ngivuma ukuthi nginenkinga, ngiphuma ngiyofuna usizo.
Ezindabeni ze1KZNTV kube kunondumiso Mlondo, ngibe ngisethekwini.
Unyelo yenyoni esandleni umndeni wakwaMthembu Mtubatuba njengoba umholi weqembu lenkathi inkosi Mangosuthu Buthelezi evule ngokusemthetheni indle entsha ceke ayakhele lo mndeni ngosizo lomsamari yolungileyo onikele ngemali yokwakha lo muzi. Umama wakwaMthembu uSiphiwe Ndlovu uthi ukuthola indle esimeni esihle kuzokwenza kube lula ukunakekela umyeni wakhe ngoba enesifo somdlavuza njengoba esedla ngamapayipi.
Lena indle namagumba amane iyakhelwe umndeni wakwaMthembu onamalunga ayisikhombisa endaweni yaseMtubatuba kusizo lomsamari yolungileyo ongusomabhizinisi uMnumzana Silver Shalonga nokunguye koxhasa ngenkece yokwakhiwa kwalo muzi. Le ndlu ivule ngokusemthethweni ngumholi weqembu lenkatha inkosi Mangosuthu Buthelezi nophinde wahalalisela lo mndeni ngokuthola le ndlu. Umntwana ke ubesechaza ngesizathu esenza imeyo masipala waseMtubatuba ihlonze lo mndeni njengodinga usizo oluphuthumayo.
Bona unzima umndeni wase bathenjini lo omukela lo muzi ababehlezi ngawo ngoba uMnumzana uMthembu wahlinzwa. Ngakho ke ekhlinzweni kwakhe kube phethe isifo somdlavuza, udla ngepayipi elifakwa lapha entanyeni yakhe. Manje ke ukudla kudlayo kuluketshezi ngoba ukudla lokhu sikuhlafuna ngamazinyo kasakudla. Manje meye sicela kuMr. Shalonga, Mr. Shalonga owenze uma kwekhona-ke inkece eyona yakhe lo muzi.
Umama wakwaMthembu ke uSiphiwe Ndlovu udlulisa ukubonga ngokuthola umuzi omusha ceke azohlala kuwo nomndeni wakhe.
Bonga kakhulu ngendlela abasisize ngayo ubaba kade kwamqala ukugula. Hambe kakhulu naye uNkulunkulu kusho ukuthi wangavuma naye ngoba ukuba wavuma naye ngaba kasekho. Manje le nto eyenzeka namhlanje ngibonga kakhulu, ngiyabonga kwamandla abawatholi ukuthi basisize basakhele. Ngibonga ubaba Shenge.